onke laka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukusha usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo ngiphinde nginamukele kwezanamuhla lohleni naye Pro Mishamase ukhuzani impungose ongumculi kamaskandi osanda khipha ngealbum yakhe etrenda kakhulu ezinkundleni zokuxhumana lena ke ibizwa ngomqhele nethawula kanti ke futhi ehlanyisa abaningi ezinkundleni zokuxhumana namhlanje ke laphana eworkshop bebehlanya abantu ke bemjabulela ngendlela yisimanga kuye ukhuzani bejabulela ke umbona manje ke bethwala amatshe bemjabulela phela khona laphana eworkshop ngithatha mlaleli ngikhombise ke ivideo lapho ke abamjabulela khona abantu begcwele emgaqweni ngathi intuthwane
Zingako ezanamuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.